Kelatozi.
Okay, reka ndaboro hereze king.
Eh, now the queen of empire.
Sawa.
King wa empire, now mu queen of empire. Nange okay, chaka sasa ira hanyene bas. Iyo twaje kuva sini cyo cyane sips.
Sawa ni sawa. Bon, sips yo. I'm not a queen of empire. No, natangwe kugendana nawe byo kuririmba Jeffrey mana yimba makaraoke.
Ese aruri.
Yeah.
What he?
Nene kuja kwa mtu mugabo none byara.
Acha weye amuchata bose murabyarana.
None. None.
Niba mwari mu wage no wage na mukiba.
Nene tena kanu shwa gukora ari akeke pare kame ukagenda.
Ni business toujours kuri Black TV twa turi kubona umuntu mwiza cyane guy itwa Big Big. Umuntu urawe yarize ala Big Big. Gira la
Hello guys, I'm Tumbere. What's up? Kitabu vaye mutumbere nje biko makora vyose wasa kama Black TV kama kwa misagatu ya Facebook icho kimwe. Wasanga tango mazini. Biko ni micro di kumana frakuri kamera turi mu nara gitega mu ba missing goma 26 no batego wewe. Ai mwihiganwa kubaza gutora mu bantu 11 gusanza gusirukira ne gitega muri missing goma. Handi kumwe n'umwami kazi. Umu queen. Eh je ndamwita queen of empire avenue. Eh he. Hari umu king hajya anye. Misayaga
bitubanange
acha waya urabigatala uko queen uko vyanga
ari amuri impaye mabantu benshi ka turabakobwa babiri
eh
there's no queen there
umsa the business king ta king
yeah ni king
yalo umu eh
ni king
ayalo umuntu wiyo na igufa giyo cha giyo gute
makufa nyene ito
oya ayi Aya kumalito bakufa. Aya kusakumenya. Oya bakufa. Aya amakufa tuzima ya makufa tusatumenyereye. Iyo mugabo no mugore yabwa ati
nari
okurubavugwiwe. Yavuze kufajaga. Urubavu that's why yo. Yata turarushe bamwe. Musa sometimes ijoromba ndibirefu. Urubavu.
Yeah.
Acha yitwa gutu rubavugwiwe nawo.
Nagwaragira nyarukira
uramwihakanye
bose namwihakanye basha you guys
no wewe wewe uvuze kwa mbaba uvuze ngo ni mama Mariamu
yego
ngana witwa Mariamu
Liam
eh ni Liamu
yes
okay none Liamu uvuye nande
Nasadbi
nawe sumuga ni sumu king
yeah
jakeza Jaketa tuzi.
Okay, reka ndaboro hereze king.
Eh, now the queen of empire.
Sawa.
King wa empire, now mu queen of empire. Nange okay, chaka sasa ira hanyene bas. Iyo twaje kuva sini cyo cyane sips.
Sawa ni sawa. Bon, sips yo. I'm not a queen of empire. I'm there just nk'umuntu akora nk'abandi. Eh, hajya ni mu kazi ibintu by'aba queen n'aba king by'abagabo n'abagore ni enje.
Aha, ariko mu kazi karabaye nk'umuntu makundana.
Oya, twatangiye gukundana, ubwo je sinagundana nayo ngo nikubera akazi.
Aba wagiye muri impamo maze gukundana.
My goodness, je nagendane nawe ibintu byo kujya mu
nzoka. Wagendane nawe. Wagendane nawe.
Yeah, nagendane nawe.
Bushushutana.
No, natangwe kugendana nawe byo kuririmba Jeffrey mana yimba makaraoke.
Eh, muri ingo.
Yeah, of course. Eh, nta bintu byo kuririmba nyene je nyene nari bwiyumvire.
Bashaka kuririmba gute wewe.
Pardon, bon, natangwe kuririmba. Ni wewe mushize. Yarampa ingufu. Kuririmba nani sanswe dirimba. Ahubwo yarampa ingufu arasunika ati "Tipe no faire." Yeah.
Acha gusije muri impa. Biva mu mujyango. Bija mukazi.
Yes.
Ubona bya gatse.
Yashizemo kugira donc dukore nyere bien sûr. Kugira dukore eh kugira nanjye afashe niteze imbere muri carrière yanje kwa.
Ubona meze gute.
Sa?
Ubona bimeze gute. Nubwo niko bikimeze cyane nta cyahindutse.
Oh ya nta cyahindutse.
Mu bibazo landira mu yakwajije hari cyo uvuga ko utakiri kwa sad bimeze gute.
Ariko you guys.
Ariko waje kwa cyaje 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 Uchishure neza nuko tacishe. Je nawe tacho bishaje cha kucishure neza.
Je si ndi kwa tabi nubundi kinene kare.
Kare se waru. Bariti.
Yeah.
Oya se waru. No pidi shabana. Se waru.
Yeah.
Wani he.
Nene kuja kwa mtu mugabo none vyara.
Acha weye amuchata bose muravyarana.
None. None.
Numva mwari mu wagenda mu wagenda mu kiba.
Nade nta kantu shwa gukora ari akeke pare kamwe ukagenda. Waita akanyaruka.
Akanyaruka. Ndiko makoze.
Apana.
Oya haba iki mutabana. Isiguru.
Haba iki ni aje sasa shwa siguri.
Sawa bukulikuwa wana ishi kwenu. Ukaenda kule mukapika kamoya. Afuka eh ako bisitwa ina
mali kaika Ndio na tuligeze mvuga navuze nti
Ne watu wa bafya ikuta mutamana
Nene ndakubaza Jina ngenda ina myaka ingahe Navuze ngenda ina myaka ingahe
Mama
itatu
itatu yose Umaze ngo umya kitose mwadona ngo mushabihira kujenda wonyine
Uyu muntu urashaka ashama detay una toru we harakanye that's why you never abaza
Turi kitega
Shaka yumvini uyu musulani
Okay ndiko shaka kumviriza Khayel mayuko bya hiza manje numve ko nanje gitega nanje cyo byo mana
Oh yeah shock ipe en fait
But anyway nacho turi muntu hagite ku muri waje gushigikira no bavuga kuti ushigikira Miss Ngoma ingene kuraraba ngene meza ko gabacu ubona bimeze gute
ubona bakobwa beza ga eh dusabige mebeza cyane vraiment abakobwa beza bishura neza ibintu bipanzwe neza ama ndohe we yuko ndi mu ntara ya jamavuko e papa lo wa papa wanje na mama wanje bose bavukiye
buka ntimo nta mafuko umva niyo bavye baba siwe uva
none urumva chanjahe niba naravukiye mukinanira ni bujumbura
oya uko mini kose okay na aja buka yumuvye atayuzo kina wari kwanya ariko ariko biruko mugo menye yuko haruye yuko nawe yavukiye abana vye bana baba bazovuga gute
Yeah, twese ari mpamvu navuze gutyo.
Ehe, ntacho. Kora waje kwashigika bibujwa kaza nka kwashigikira. Byakuje mu gutse cyangwa kwaje gushiga mise wika nko nyine vuga ko musenda muna bana. Cyo mushigika ko musenda muna bana mise wika.
Ba, icambere kwanza she's my sister. She's my sister, my big sister. So ndamukuda, ndamusupportinga mu bintu byinshi kandi nanje nari nkeneye Yo egwa donc Nari nkeneye kugira ka voyage nenda bikumbuye donc voilà.
Je dois jaku kumusupporti.
Nari nkumbuye. Nari naje kumusupportinga. Nari nkumbuye kugira ka voyage kandi nari nshaka kushigikira cause ni bintu by'igihugu cyacu bya Miss Ampuso ndabikunda bro. Ndakunda ibintu nk'ibi. Ampris which abibera gitega paradise.
Eh. Iwacu amavuko ku ngoma. Ndako ngoma haje kumabere ingoma yaje.
Kumabere ingoma. Ha ndede. Oya ku ngoma par.
Amabere ingoma haje wewe.
Amanyonye ingoma. Nibyo bijya bintu bafata gutya bintu baterisha.
Nuko bizino. Ama ingoma symbolique.
Chekirundi
ni symbolique ne muchekirundi.
Eh?
Isymbolique
muchekirundi.
No myagitega no have ingoma no have vyo turi mu misingoma. Ngo bitanya kwimenya.
Tureke kungira.
Na waje ukora iki wero ne ngaha?
Na nari ngo mubona ngazi ngaha. Maza kubira ngaha. Ari ngo muri kurabona ngaha.
Okay nacho. Uko biri kose mukaza basite kwishuri yabaye.
Eh.
Aki ndakikushuriye. Ngo misigo isymbolize umukobwa. Mucho gitu bavaho ku maye ingoma ibikini bi. I like to get So guys, dikugura bread nice. Okay, mugora zikano chatu. Naka jambo kai washa kushikiriza missing machana waite gwe muri usangi.
Yeah, najye we cyane kuwashika, bitwo wow, zabire mkiwanza ciza. Abanyabujumbura baduzali benshi cyane gose. Ha mu kindi kintu najo arashushe. Arashushe gitega gabisa.
No musi umba ni shosho kujya sho makabuce. Taburof.
Acha.
Ndi jika baza kuriri babega.
Yeah, yeah.
Ndi club. Ah ni mise ka wenyene gose.
Oh yeah, G club ni after party.
Ni mise ka wenyene gose.
We enjoy there in fact.
Ako nzinda gusanga ko biri kose.
Ni club nye be. Ibi no chatu bita.
Eh, no bari biki.
Turabitivi.
Tetsa kwambari biki. Mugara so baye bushi. Eh, David ndakwizeye kabisa wewe ni fresh.
Naba mushino.
Ni chintawa. Bebu yo muziki wa uge kubana ya gote.
Neza cyane.
Ko ndimo zane.
Ko ni bitu biko bya biko show.
Ari mareke ze kumvikira cyo gushikira samba kasi yaona kita. Kuma so okay, pia sadimugawe gwawe mengo si uri.
ntiyaje none rushya tuvugire rimwe ikujya vuge hamundi yavuga amananje
ski ninaelewa sawa yako manyene ko nubundi warakosa bahiwa gusora remix nubona uso
yizi zabiri imbere guys je nta numwe miganwa nawe kasi miganwa nubuzima urumva
imolomolo
pole pole
molomolo
for sure yeah
kada gushimira
hasan
I like it take it take
it hands my mic this girl
man we get this chega mais hein na vise praga nem sei o bicho me mudo ah sei o bicho me gaha
mura coisa chane guys ndaba kunda chane mukomeze ku support muziki u Burundi ego ni
ndo kwese kino kimwe wo shako mu journalist
bon je sais mon mot que
ndabye sawa wagi ira ugire presentation ici on fait pas d'accord avec
en magic
bani black tv là je sais que tu que George
OK
na kwa mbikana na kamiko
oh yeah
Je présente aussi pour la bikira nyine.
OK. Ni business toujours pour les Black TV quand tu dis que nous nous mise ça les gars et toi big big. Uno urao ya live à la big big. Gira. Ariya kana gira à la big big. Like that.
Hama
tukwa tuje wachane kumuona so umezeneza
Umezeneza chane
Ego
Na umezeneza
Ya yeah, na umezeneza chane
Unisi umezeneza
Ya yeah, umezeneza hey. Hamu ulikuwa nikinga mniki na kibanzi
Oh nate kujewa nate mubanzi Kwa wali uko nanje na ushawa kuwa nanje Hanezi likuwa katura kato mkona mwiza kulimisi Kusha kukua mwiza ama chetupuga nanti Kai boxi boxi Chakijia mwendo kanzo je izo tisa zira za kunda mwiza
Ariko nkaba nabonye yuko abigeme bari ngabaheza cyane ubwo urafite ibyo ushobora kubahendesha mbere
ba ndabifise ko tufite TV ya Black TV ni platform nini ya gosi ndo bekanisha aba kagufise namahera wala ba meze neza
ndabona uri mukwibara ku kavusa meza gaya
ba ushinde mukwibara ni date yi maxi ba ko taka
bye guys bye